smoka smoka yana ya oye ban Nigeria ke kalmar mota ki kalma ga ke da babban inji
ay Allah
Hey, African independent, not a fine baby. Yarring, I'm a fucking kiss.